Aha, kua e rongoana ia I tēnei mea te mate rererangi, kua hoki ke a whakaihu waka Erika Fairweather e te kaumārima tau te pakeke ki te kura. I muri mai tana whakawhiwhinga ki te tohu toa mō te kau tāwhai 200 mita I ngā taumā hekeheke mātātahi I Budapest. Hoi anō, tērā he taonga motuhake anō I taku haina ki aia I tana hokinga atu.
It was really cool to see all my mates again and the assembly was amazing, so yeah.
E anga whakamuana a Erika ki te poutu te rangi ki ngā whakamātautau mō ngā taumā hekeheke o te ao, kātū ki Tokyo.